Mpanin bɛka mpaninsɛm, mmɔfra bɛto anansesɛm. Ne aka nyinaa wɔ Nyame nsɛm. Shadows would find their places on the walls. Adwen pa de trim, na wonyɛ sumuiɛ papa da so a, na wo trim dwo wo, na wofa adwen pa. Nnwom pa. Yɔkra sumuiɛ a yɛde fa adwen papa. Awerɛkyekyerɛ, abapa, na amadwo brɛoo. Kwabena Akwaboah no pemm ne bɔfra adwo mu. Kwadwo Akwaboah no te gyina twaa adwo mu. Yεbεhyε momenti akora Kwabena asan ba abranteɛ abɛsi nnwom pa so. Ɔbaa a ɔbɛkyɛ no, yɛmmu ne sumuiɛ. Wohwɛ n'agyanom atifi a, wohunu ne hyɛbrɛ, nti na yɛfrɛ no Nana. Mate huhuhu sɛ Kwabena deɛ, n'agya ne ɔnana na wahye ne dwa. Nokora yɛ baako nso ne ka kwan ne dɔɔso. Nana ne agya yɛ bidiɛ, nanso ɔba no nso de ne deɛ nam. Gladstone has roused the world to listen to the waves at dawn, the receding tide at noon, and the high life forever. Yɛto nkyeɛ a medi nnim, yɛto agyina deɛ a ɛte w'anim. Yɛasɔ ka ne yɛadum de asi pokɔn so na ahyerɛn ama wɔn a wɔdi akyire nyinaa. At last, we have found an answer of hope for Ghana's music if it ever was sick. Just look up to the lighthouse and let's make our way home to the open arms of high life, mother of all music. Kwabena Akwaboah, say nyom to your sa, kaudin ye to draw. Piao. Nana Asaase, o mama kwa jemi ofase. Writer king who sips communion wine from the calabash. Timosu.